Pembeleze Mungu hapa tueneze, tunakosa 60 mil. Hii mili iko mtu. Sina kuambia we, wana wambia, wana mnatoa mtu. Ete farani, ni wasote. Nazani hazimu. Kila saba kuli kitepite hapa, moya, elfu. Kila Ijumaa safirisha sala yako kwa 10,000. Sala haiendi bila sadaka, waatimu swala. Watu, ukisha swali safirisha sana na takaso na sadaka. Unatia haya watu wa hapa.
Ubakunzi ba Inshu Media bakunzi b'Inshu kuri bose turi kumwe rero imbere murabona kuri mikoro kabiri turi kumwe mu shehe ni kumenyere bamwita murantunga hamade yanje turi kumwe na ntareka ndi nawe neza kuba kumwe mu kiganiro kumbure kiraza kumfasha cyane. Okay rero twashitse ngaha ku musigiti ngaha ni mu cyarama rero twashoboye kuza kugira ngo ifatanye nabaje gusenga ijuma rero kumbure nk'uko muri komura vyibonera ari umunsi udasanzwe ku musikiti reka rero tubanze duhikaze nyen'urugo bamwitanye n'urugo nyen'urugo atwidondore ntaregera hano hari we rero ntiye hano ari n'urugo cyane.
Habe tumubaze nyene gambe kwanza tumaze tumuramutse amahoro y'Imana abane nawe
ngo namubwire abane namwe
ngo turagushimiye cyane kuba waduhaye umwanya kugira ngo tubashe kuganira uno munsi wa Ijuma kuri mwebwe abisilamu Ijuma isigura iki kuri mwebwe
neza bose murahawe kaze kuri uno munsi wa Ijuma ni umunsi mukuru ni umunsi urutindi minsi ko imana yoyo yatubwiye ati yo mu juma umunsi wa juma numunsi abayisilamu bareka imirimo yabo yose bakaza kuninahaza imana nicyo gituma rero ari umunsi mukuru ku bayisilamu bose ku isi nzima
shake juru wo vendredi shake vendredi numunsi mukuru cyane n'uyu munsi wo
oya kira vendredi baho ku isi numunsi mukuru ku bayisilamu bose ku isi nzima.
Turahejeje kutobarira ijuma ica isigura ku bisilamu ariko kuri uno munsi kuri uno musigiti wungaha mu carama byari ibintu bidasanzwe cyane kuko twabonye abantu benshi cyane bavuye mu mihinga igiye itandukanye ntitwavuga ko ari uwo munsi mukuru gusa canke wari wakiriye abandi bashitsi
murakoze rwose ngo ngerageje kugusigura kwanza nkaba nitwa Mari Muhamza nkaba ndi kiongozi kuri uno musigiti nyene nkaba ndi mamuku uno musigiti mu byo kuri umusigiti wacu wamawakiriye abantu uno munsi hari hakabijya ako kabijya rero niko nashaka kubabwira badufise umushitsi rurangiranwa mu gisagara cha Bujumbura ari bita Shehe Abdijon.
Shehe Abdijon.
Numwarimu ni umushehe i Bujumbura ndetse no mu Burundi ko ari umushehe azwi.
Ni umushehe azwi kuko yarigeze kuba arongoye abandi ba imamu ngaha mu Burundi.
Neza rwose.
Sinzi ubu ko ari we ayo bakibarongoye kandi.
Ubu ntabakiriyemwo umushehe azwi. Ni nka kujya ahandi kumva ngo ni musenyeri cyangwa ni
gomba gusa nkuko onye gusa rero hari umushe usanga bakuriye abandi yamenyekanye gusumba abandi rero ku butumwa yarabazaniye kumva yarangiranywe ngaha mu carama tugomba turonke ibintu byinshi cyane biteye imbere
mbo tuvuga ati ubutumwa yaratuzaniye kwanza twabaye gushimira Imana kwanza kuko ubaheze nk'imyaka 10 adahonyoye muri aka karere kini wacu ariko hano munsi yaduteye iteka ateri iteka n'umusigiti nicyo gituma ubona hari n'abandi baje gusengera ngaha kubera bumvise uwo mushehe kuko yari yaramatubujije yuko nitubishire ku marezo sosiyo ku ma WhatsApp ku ma Facebook kuko twari kuronka naho tubashira bari kuba benshi rwose.
None ukuntu mwamwakiriye mwebwe ngaha ku musigiti mwamwakiriye gute kumva adasanzwe kandi adakunda no kugendera ahantu henshi cyane kiretse aho byakomeye ngira nihaza.
neza walije neza ahubwo namahigwe kandi nimbone karimwe tuvuga ati umusigiti wacu kuratera imbere kubona yahonyoye kuko yadusabibisha byo byinshi mwayibonye muri video adusabira yuko imana iduhezagire iduha abafasha iduhe kuba babosi byose n'ibisabisha dushabiye kuko namahigwe twagize kuri uno munsi wa ijuma mwakira uwo mwubahwa umushehe Abdi John
ego none nko kubandi bashehe mwa mwifuza ko boza kubagenderaga anye hari byo bahabura bahora babasaba ati ibi bintu nkuko twumva nkuyu yavuze ntimubicisha naha naha kugira ngo abantu ntibaza ari benshi cyanke yo bishira akavuga ati mboje nzoja mucarama muzoze mwumvirize nawe urumva arafise ukuntu abinyegeza kugira ngo ntibaze banze
umushehe wiwacu she Abdi John si kuvuga ni kubinyegeza gusa ujya muntu abaje mu musigiti aravuga ati tangaza masaje senge sho konza koza ariko ibintu bya byubunguruka bumenye gose kuri WhatsApp ku ma Facebook ku ma stati mbo ari mu bashehe batabikunda sikuvuga ati ngo ni haramu ngo cyangwa si byiza ari mu bashehe batabikunda bijya publicité
dora tubona kuri aba bakirisu abanyene dora tubona ari gikorane no ku mapoto barakubitako baragira afishaje urimo namaye
ukamengona ikirori murada kibibona bakagira
ariko tiko turumba umushehe atandukanye nabandi ntashaka abantu baza kumviriza ijambo ry'Imana
oya so kuvuga ko ndashaka ko abantu baza kumviriza ijambo ry'Imana yanka babandi baza kugakuku babandi batohora baza no ngaha none ushobora gusanga umuntu abangaha niyahora za gusengera ngaha yahora ajya ku musigiti wahari ariko yumvise ati haraza kuza umuntu ngaha kugira ngo baze kumubona ko ngaha aye hari iki ahubwo avuga ati reka ngende ntihagire uwo mubwira ngende ndababagwaye niho ndabibona ati ahantu haragwaye cyangwa ntihagwaye
ariko ibyo ni ubibona nka maye
mboje no mungu mukono kuko araho gusenga ubwo ati jenze gusenga Imana sinje gusenga kubw'umuntu rero aruho ikintu bita gukunda basanga urakunze umuntu kuruta n'Imana ubutaha ari hose ndamusangaho umbe tukwiye gukunda Imana kuri gukunda umuntu nicyo gituma no mushigikira mvuga ati icyo jambo avuze ni byiza nicyo gituma yanka kubisazageza rwose ariko n'ababisazageza si bibi ego
hari abantu bakunze kugenda ahantu akunze gusengeshereza ndibaza ni kwijabe ntakunze gusengeshereza aho usanga aba mama benshi bava mu buterere bagiye kumviriza ijambo ry'Imana ariko kunasigura ndetse iyo bari mu bashehe bo babaryohera abantu gusumba abandi
utararandira kabisa ari mu bashehe baryohera abantu kuruta abandi kuko insiguro atanga no mwanya muto onye ari kuba mwiza nkuko mabibonye ku ijuma yuno munsi ngene yagenze umwanya muto ariko yatahurise gose
ariko ntari nabonye no mu gutangira sadaka nimba yari sadaka yagiye imbere niwe tsangwe gusokora amafaranga none nabandi niko ikora cyanke na karore ukiwe wenyine atanga cyanke niko bisanzwe bitunganye
abesha dusiguri ikuni jambo ry'Imana rivuga ku byerekeranye no gutanga nituzi ko aba basengeshwa yuko aribo batanga ujya sengesha ntatanga
neza gusigura gute no bisigura mvuga ati ndabye mu jambo ry'Imana Qur'ani yo ivuga ati lima takuluna ma la tafalun iri jambo ryo mu gitabo cha Qur'ani bisigura yuko kizira kuvuga ibyo utagira ante udakora nimbari uvuze neza bisigura kuvuga neza gukora neza vuga ati reba nuko inabi nuko niyo nabo utagirante utarikora nico gituma yadusigura yuko agomba atanga acaba ikiyo icirore ciza kwereka kwa abandi bijya akora avuga ko hari ngombwa nawe nabigire ntabikore rero nico gituma yacagirante aje imbere mu kwerekana iciza kuko wene yisunze inyigisho ivuga lima takuluna mara tafaruna ego
ama kubyerekeranye n'iterambere ryo ngaha ku musigiti wawe nkuko tubibona turabona uracari muri chantier harayo ibintu byinshi cyane bikibuze nkawe uzovyishoboza n'aba bantu basanzwe basengera kuri no musigiti
mbo no sigura mvuga ati kweri iterambere rashaje itonya ariko aho tugeze ni heza turabye mu myaka iheze kuko turafise ikintu yavuze ati gishika ucumi yani ntega bizoza ivyo tamaze kuronka kimwe ubu rero ko tarondera ko tworonka nibindi bibiri kandi ubushobozi bw'Imana turabona tamaze kwegeranya amafaranga atari make ngo kuri uno munsi mu mushe havuye ngaha n'amafaranga yegeranye hafa amafaranga arenga 60,000 gato sanzwe dufise amafaranga 200,000 urumva ko tuko turagenda dutera imbere nko mu kwezi gutangura mu ntango zo kwa gatatu turatangura gukora ibyiza kuri uno musigiti.
Bisigura ibyiza muracyavyiteze ariko ndibaza hariyo nibindi bintu mwaba mugisaba kuko twebwe ngai televiziyo y'iwacu y'Inyishu Media ni inyishu ku bantu bose akurikirwa ko abisilamu n'abafite umutima muto muto kugira ico batanze nkabifuza kubashikira bakavuga ati twebwe umusigiti urahana hana mucarama turakwiye kubashigikira ku iterambere bo bashigikira gute bo basanga hehe bo kuronka gute
neza neza nkuko ubimbajije washa kudushigikira address irazwi uyu musigiti wabita Masjid Hussein. Masjid Hussein niko witwa kabodi mu mucarama kotega hahe station niyo address nziza ushize haje guhagara kuri station kabazo musigiti uri hehe ndondera kiongozi ngo nyene abayabonetse ego
ariko rero kubisilamu murafise akantu ko gufashanya umusigiti mwamufise nk'abantu mwaba mureze impfuvyi abaki abatishoboye muza murafasha
bo nta kigo tuba dufise ariko turafasha kujya muntu tubonye akeneye gufasha ariko nta kigo coba gihari ariko uje kutitwara ko tukabona nyene urakeneye ubufasha turaraba mu kigega bagufasha nk'uko tuba tubishoboye
tubashimire cyane shehe Amza kuri umwanya duhaye ndetse kongera to mayiri
harakandi kajambo jewe nta kajambo bona no kongira ko no gushima mbega cyane ndamubaza kandi mbega ku bantu babakirisu bavuga ati hari pasteli n'abakirisu wiwe nawe kuri shehe Amza aba abo abusengisha burongora mu gusenga bo two kwita intama urongoye bashaba bita gute
bashaba bita bamamuma
abamamuma
eh mamuma
we na uri imam
nje na uri bandi imam
ah okay ego
nduba mayeri vuba no kuza tumwinzize
abo muislamu
bambugira iduwa mbere ukumvugira iduwa
tukukuzisha hada
ishahada
tukubatize.